ngoleli emakhaya igama lam akhona Mathebe ndizisela iJL1 iyo lounge uba ubungekho ecaweni ngomhla we-22 June 2014 iJL1 uphose kukumandi bekukhona apha ngaphakathi sivulelwe ngulinda Makhwede ibiyisevisi yeyouth
sasifumana kuGenesis chapter 28 sizoqala ufunda from verse 10 soma ku 15 isahluko sibhalwe iphupha likaYakobe eBetheli waphuma ke uYakobe eBhesheba waya kwaHarani wathi qatha ndaweni ithile walala khona kuba belitshonile ilanga wathabatha kumatye aloo ndawo wabeka phantsi kwentloko yakhe walala kulo walala kuloo ndawo waphupha ebona elila wapupa ebona eli ile imisiyo emhlabeni intloko yayo iyafika ezulwini nanzo izithunywa zikathixo zinyuka zisihla ngayo nango uyehova emi phezu kwayo wathi ndinguyehova uthixo kaabraham uyihlo uthixo kaisake ilizwi elo ulele kulo ndiya kulinika wena nembewu yakho imbewu yakho ibe njengothuli lomhlaba uphangalale usinge entshonalanga nasempumalanga nasentla nasezantsi zisikelelwe ngawe nangembewu yakho zonke izizwe zehlabathi yabona ndinawe ndiya kukugcina naphi apho uya khona ndikubuyisele kuyo umhlaba ngokuba andiyi kukushiya ndide ndikwenze oko ndikuthethileyo kuwo inkosi isemazulwini mayisikele umfunda kwenzulaiyadibana phakathi am
elilandelayo salivulelwa ngu-onke ngweni
isifundo sethu sesibini sasifumana sibhaliwe kwincwadi kayohane isahluko leshumi lesihlanu phantsi kwezihlokondaba esithi umzekeliso womdiliya wenyaniso abafundi bayakuthiwa lihlabathi sawuqala ukufunda kula mqolo wokuqala siyowuphela kula mqolo wesibhozo iphepha ezantsi ngu-1056 mna ndingumdiliya wenyaniso umlimi wawo ke ngubawo amasebe onke akum angathwala isiqhamo uyawasusa onke athwala isiqhamo uyawathenga ukuze athwale isiqhamo ngakumbi nina nisemhlambulekile ngenxa yelizwi endilithethileyo kuni hlalani kum nandihlale kuni njengokuba isebe lingenako ukuthwala isiqhamo ngokwalo lingahlalanga emdiliyeni ngokunjalo aninako nani ningahlalanga kum umdiliya ndim nina ningamasebe lowo uhleli kum ndibe mna ndihleli kuye yena uthwala isiqhamo esininzi ngokuba ningekum aninakwenzanto ukuba umntu uthe akahlala kum ulahlelwa ngaphandle njengesebe ome baze abantu bawubundi bawaphose emlilweni atshiswe ukuba nithena ahlala kum namazwi am ahlala kum nocela nto enisokuba niyithanda niyenzele uzukiswa ubawo ngale nto yokuba nithwale isiqhamo esininzi niya kuba ngabam abafundi elililizwi lenkosi inkosi yoxolo inkosi yozuko mayisikele nokufunda kwezwi layo ngokokuthi kuba mnaphakade am
sifumele kumis madlakane
bomongameli walabejezwayo umongameli abakhoyo umongamelikazi iseshini yasekhaya omama umanuna namadoda i-isa abantu abasha abalizelishe iphele isanisfuni naye umuntu okhoyo ungqwelakathinto manje sibulisele ngegama lofeni lomvukelo lwam uyesu kristu ndithi bodani phambi koba ngaba ndiqhubekeke ndingumntu othanda into yoba ngaba ndizazise ukwenzela into yoba angathuli xa ethetha athi xa kubuzwa uba ilizwi namhlanje belitshile kubantu athi laa ntombazana itshelileyo ubaaukudisrayiba always kuthiwa yena ntombazana itshelileyo so ndenzela into yoba ngaba ze ndingaphumi apha ejezwane ndiylaa ntombazana itshelileyo ndingusista madlakane ndilapha edabupithi ndibongo ngaphantsi kombutho wabantu abatsha phansi komfundisi uMahu ndingumntomtsha oluthanda ilizwi likaThixo othanda nokuncokola ngalo ilizwi likaThixo ndinapha ke kuba ndibiziwe lulutshala lapha eJerusalem ndisabela ke nam ubizi ndizawuthi ngexesha elifanelekileyo ndiyeke into yabelungu kuba into zabelungu ziyandibitha and uthixo ngelike wandilelilize ndigold endizawukwazi ukuthetha ngayo kula mazwi besifunde kuwo phaa kwiGenesis ichapter 28 sizawuthandaza sonke okanye sizawuncokola phaa kulaa vesi ye-15 yabona ndinawe ndiyakukugcina naphi na apho uya khona kwelalizwi lesibini besilifundile sizawuncokola phayana besifunde kuYohane ichapter 15 sizoncokola phaa kulaa vesi yesihlanu xa iphenda kulaa vesi yesi-5 emva kwalaa semicolon ngokuba ningikum aninakuzantu xa sizawungena brother wenu sizawungena siqale emthandazweni ndizawucela ukuthi uthando lukababa lunjengolwandle
Oh,
Mugabe, uye wasibekela ilizwi elimandi, watcho something important kwi youth.
Bantwana bam, you will never be young again. If you do not celebrate ubukho buka Christ, nibubize ubukho bakhe ezimpilweni zenu, you will never be young. Aba bantwana will never be the youth and children abazali bengekho. Isupport eninikwa ngabazali benu celebrateni ngalonke ixesha. And uChrist nimbuke. Invite uChrist uhlale kunye naye. Umcelebrate njengokumbuka uChrist. Ebomini bakho.
Thank you. Because sifuna ukuzihambela kunjalo njena sifuna izinto zenzeke ngexesha esifuna ngalo. Yaloo nto ingqinele incwadi yentshumayeli ithi yonke into inexesha layo. Mhlawumbi sidingeke into yobangaba sibe nepatience endleleni esiyihambayo. Uyazi into yobangaba namhlanje kusancedwa lona ngengomso kuzawuphinda uncedwe omnye. If you walk with God, you will never walk alone. Mhlawumbi ubangaba ebenomvela umama wakhe bezothi namngenye imini ngake ndaxothwa emzini kaAbraham. I thought I was walking alone, ndahamba kuloo mathafa not knowing that uThixo wayekunye nam. Kodwa ndathi ndaba sengxakini sendibona nosana ingathi lungasweleka, kodwa ndavilizwi lisithi Agare thabathi ntsuba uzalisa amanzi. Ngelo xesha lo mama thought she was walking alone. She thought she was walking alone, but she never knew who she was walking with God. Mhlawumbi nomamwana mntakamnqolo ebezafuna uzongqina athi nam ndake ndandengena entempileni ndiquqa umhlane zolo, not knowing I was walking with God. I thought I was walking alone. Ndangena ndiquqa ndibuyelela abantu bemane behlekisa ngam kusithiwa ndisele isicelo esinxilisayo, kanti all along God was there with me. Because if you walk with God, you will never walk alone. Mhlawumbi no Shadrack no Meshack bebezawufola etshini bengxamela ukuphetha besithi ewe nathi ngela xesha sasifakwe edikeni lomlilo, we never knew ukuthi uThixo wethu uzawungena kunye nathi. Kodwa sathi siphakathi sesingenile emlilweni, kodwa wavela uThixo wethu and he walked with us phakathi edikeni lomlilo. Bazalwane, nathi kwimeko ezikuzo masivume kunjalo njena ze singane ukungena emililweni, kodwa sazinto enye into bangaba xa siphakathi kuloo mlilo, we are not alone. We are really not alone because he is there with us. Yiyo loo nto amane emthembisa uba uyayijonga esi sifundo. Uyamthembisa uYakobi kule ndawo uba uthi uyabona ndiyakukugqina naphi na apho nakhona, athi xa esehla ndikunike endikuthembisileyo uba kaloku uThixo wethu
akapromisi ndlela angadilivi. Msenze uThixo njalo ongapromisiyo ogqiba angadilivi. Ndifuna ukuthi bazalwane xa ndizawuyeka kule ndawo uba bewutshiwo bathiwa ixesha lam yi-10 minutes, kodwa ndifuna ukuthi kwimbeko ezikuyo mhlawumbi kukhona abazali abanabantwana abangabazina ngeli xesha komsusi ngakuwo uba bebelelephi, bathi noba ngaba banxibe iiuniform zabo besize ecaweni bakhona oomama bahlekisa ngabo abathi njengoba ngaba elibona manyalo akamazi nobuphi umntanake. Kodwa ndifuna ukuthi ngoma kanjalo, if you walk with God, if you walk with God, you will never walk alone. Bazalwane, kukhona iimeko zeefemelis zethu okanye zamakhaya wethu ezinazatshintshiyo ezide zaziwe nasekuqaleni into yoba ngoba kwelaa khaya kwakunjeyana usaphila abantu abadala usenza kwanjeyana. Kodwa ndifuna ukuthi walk with God, walk with God and your life will never be the same again. Xa sihamba kwethixo kutshintsha iimpilo zethu, kunjalo njena kutshintsha nemenge hlobo esenza ngalo izinto kwalo le nkathazinye. Asihambi sodwa, asihambi sodwa. Bazabanye bathanda abantu abatsha xa bebebecunela elo khona sibathi awuwedwa, ukutshilo wathangeke awushiye. Xa wayempromisile uYoshua ngelaa xesha wayenikezela nguMoses wathi kuye andikhe ndikushiye andiye ndikuyekele usungaqinisile. Nakuthi bazalwane ezimpilweni zethu uThixo kaseli inkathazinye, we need noba ngaba sibe patient, siyazi noba ngaba ngexesha elifanelekileyo uzawuba kunye nathi. Yiyo loo nto atshoyo kulaqala uJohn 15 athi ningekumi aninakwenzayo. Mhlawumbi zingalungi njena sister Nyumbane izinto zethu because asikekabikho kuye. Mhlawumbi thina wethinga ukuthi sesikuye, umane uzibuza noba uthembeni nangaam zimane sezoba zona isibezihle zibe ngazime endaweni ke kanti yonke xesha ndiyakupheka xa iqala natshata uba uthi ngumdiliweyesu athi amasele angathwali iqhama uthi asuke wenze ubamba atshiso. Bazalwane, wefutsheka ukuthi sidawule ingathi kanti singanamasele wafunesi iti kanti kulo mdiliya kule bhayini yakhe thina sana mayisele ufuneka ekhisini kodwa ndifuna ukuthi namhlanje if you walk with God you will never walk alone andikhathali noba ngaba usowunikezela noba ngaba efemelini yakho busowuncamile kodwa ndifuna ukuthi namhlanje zithabathele nakuthixo uhambe kunye naye and your life will never be the same again fani zawuyeka mzi wasezwane ndifuna ungishiya namazwi into yoba ngaba akukhathalise ngoba iminyaka ibiseyibani lwamasirayeli mose ahambe 40 years ehambe ntlango and ayehamba ngelizwi lesithembiso babengekhosondo bangaba le kanya xa bezawufika kuyo bezawufika injengonahlobo bebethenjiswe ngayo kodwa bahamba 40 years behamba bemane bebethwa nje bangaba kuthiwe eli lizwe siya kulo lilizwe lobusi namasi nathi bazalwane it doesn't matter ipain esiyifinisha ngoko kodwa sisentlango kodwa siyayazi noba ngaba silindelwe ikanana noba ngaba le kanana ingafika after so many years sekuhlekiswe kwagqitwa ngawo kodwa hamba apha edesert hamba apha edesert umamsithi qhu ubakha engqondweni yakho uhleli ikanana ongekho shondo uba ngaba iyafika ngeni nengephi na imile kodwa uyayazi noba ngaba uzondelele okanye uncekelele noba ngaba kukhona ikanana ezawubeka nike sibabona mosabaqhubi xa bewonitshone netshonileni kumnyama and awukho sure uba ngaba uzakwenzeka ntoni ngaphaphayo kodwa into ekwenza mawuqhubekeze because no ukuthi ukhona ilight ozawudibana nayo xa sowuphume ndifuna ukuthi nathi masinyamezeleni sisesedesert uba ngaba sikelanga izinto zethu sisesedesert akakafiki because mamasibe sekanana kodwa nasithebakuthixo because if you walk with God you will never walk alone mawananelelamasithibosehlale thibini usikele ukufunda nokushinyalo kwelizilayo ofuna phakathi.